Welcome to the arena of the supernatural, where supernatural is always naturally. Good morning, good morning, good evening, good evening, good time, good time. Always it's a good time because the Lord is good and good all the time. We say shalom to everyone at home. Namhlanje ke ngihamba no baba Bishop SP Msomi, ubaba wa my biological father. And njengoba kade silokhu simemezela bakithi sithi siza great town for Jesus. Africa must be saved. Great town must be saved. So kuona ke lo Saturday esiya kuona, Saturday on this Saturday esiya kuona, asibonane nawe khona laphana ke Great Town. Ngihamba no baba Bishop SP Msomi, the man with the vision. Africa must be saved. Great Town must be saved. Today he's going to explain to us and tell us what will be happening at Great Town. Njengoba uNkulunkulu emnikeza umyalezo ukuthi ke akiwe at Great Town to this Saturday, please tshela nabanye kulo mgqibelo lo siya kuona umhla ka 2 ka November. Akusekho kunye lo mgqibelo lo siya kuona umhla ka 2 ka November. Please tshela nabanye kuma social network ubheke laphana ke May Pet, noma uthi SP Msomi, noma uthi Bishop SP Msomi. Then you'll find out. Uzokwazi ukuthi ke ziyenzeka ke izinto. Ngiyabona ukuthi ke uzobona nala iscreenini information yakhe la umchecka khona. Even na ku YouTube channel uzothi May Pet Coaching. Bakhona nobonye uMay Pet bakwazinye bakwamanye amacontinent, kodwa wena ubheke uMay Pet onesithombe sikaBishop SP Msomi. Yes, you are going to be blessed. Ake angidedeleke kuyena ke mina now, asibonane khona eGreat Town. Thank you for those who are supporting this ministry to be on this channel. Yabona ukuba kule channel akuyonto encane, kodwa sibonga kwi-support yakho, sibonga uthando lakho. Everything that you are doing for us. This is my father and his prophets of the nations. Africa must be saved. Mina now, asibonane bakithi. Angidedele ubaba Bishop SP Msomi. Africa must be saved. May Pet Ministries. Bless you.
Siyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu Kristu Jesu, Bishop SP Msomi again. Ngizomemezela, ngizomema, ngizocela ukuba ningaphuthelwa indumezulu ingqalabutho eyokuqala ezoba seGreat Town engajwayelekile by the nge instruction kaNkulunkulu athi iGreat Town ngiyikhethile inabazalwane njengoPaul kade ethi uNkulunkulu ungaqala uhambe kunabantu bami abasasele engisafuna basindiswe. So iGreat Town inabantu uNkulunkulu abakhethile, idolobha lonke nendawo zakomatimatolo, outlying places, Shane, Tembisweni, nazo zonke ezinye indawo ezakhele lapho. Uthi uNkulunkulu, ngicela uye eGreat Town ufike ungitshelele abantu bami ukuthi ngibakhethile, idolobha ngilikhethile, angakazukuzisho zonke izinto ezizofela ngicela ufike uzwe ngoba you might just be the one person uNkulunkulu amfunayo because he wants iKZN isindisiwe and then bese siyadlula ufuna iSouth Africa isindisiwe and then bese siyadlula ufuna iAfrica isindisiwe so bonana phi na siyobonana enhlala kahle ehholo lomphakathi eliseduze kwasesibhedlela sizobonana ngomhla ka 2 kaNovember siqala ngqo ngo 10 o'clock mina ngabo 8 ngizobe sengilapha ukuze ngikulungisele uthi ufika usubukhona so that sizokwazi ukuqeda you might just be the person uNkulunkulu amfunayo. Ekhaya Baba Msomi Bishop SP Msomi from a church called Divine Heights Movement ohamba maye ethunywe uNkulunkulu eNtabeni uhamba as Maypet ngizela ukuba ngizothi kuwena uNkulunkulu still speaks uNkulunkulu sakhuluma namhlanje abantu bakhe emhlabeni basekhona athi mayifuna ukuletha indaba ayilethe ngabo phansi emhlabeni. Qaleni eBhayibhelini sasinabantu okwakuthiwa abaprofeti. IBhayibheli elidala noma iTestament elidala lisixoxela indaba eyodwa, lisixoxela ukuthi uNkulunkulu wakhuluma nabo bahlale bethi thus saith the Lord, this is the word of the Lord, this is the burden of the Lord. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ukhuluma ngabantu. uNkulunkulu ucashile, uNkulunkulu usezulwini, uNkulunkulu invisible. Kodwa kukhona abantu emhlabeni uNkulunkulu ababizile ukuba baye kuma realms noma ezindaweni ezingabonakali la uNkulunkulu ehlala khona babuye namazwi kaNkulunkulu bawalethe kubantu ukuba abantu bezwe ukuthi uNkulunkulu osemfihlakalweni noma osezulwini uthini kubona. Namhlanje ke ngize kuwena ukuba ngizoqinisa ukuthi uNkulunkulu namhlanje usakhuluma. Ngithini mangithi usakhuluma na? Kune dolobha lapha lase Grey Town uNkulunkulu akhulume ngalo wafika nje ngoFebruary wafika wangixoxela le ndaba wathi leli dolobha likhethile iliphi lelo gama lelo dolobha na Mgungundlovana umdlovana kuyena uMgungundlovana kodwa in English silibiza sithi Grey Town uNkulunkulu likhethile lisenhlizweni yakhe futhi uthi uNkulunkulu lipositionwe kahle lise center for the whole of KZN kukhona into afuna ukuyenza futhi kuleli dolobha kunabantu uNkulunkulu afuna ukukhuluma nabo ngikhumbula ukuthi abaprofeti uNkulunkulu wayebathumela ebathumela emadolobheni njengoJona wakuthunyelwa eNinive noma aqala wayentarashish kodwa wayithunyelwe eNinive you will find ukuthi abaprofeti bayathunywa ukuthi wakaye eBethel ukuthi wakaye endaweni ethize ethwele indaba kaNkulunkulu kanjalo ke namhlanje ngizene indaba evela kuNkulunkulu. Does God still speak today? Yes. uNkulunkulu wathi ngiyoba nani kuze kube sekupheleni kumhlaba. Leyo ndaba yayikhuluma ethi ngiyoba nani kuze kube sekupheleni kumhlaba, uNkulunkulu wayeqonde ukuthi igeneration yoPetro izodlula emhlabeni, igeneration yoMartin Luther izodlula emhlabeni, igeneration yoJohn Wesley izodlula emhlabeni. Isho negeneration yo Billy Graham iya idlulile emhlabeni sekuhenye so uNkulunkulu wayengakhulumi kubona laba ayikhuluma nabo kodwa wayikhuluma nalabo abazophenduka ngokushumayela kwabo thina ke sile generation ephenduke ngokushumayela kwabo so nathi siyayidlulisa le ndaba ebalulekile kaNkulunkulu uNkulunkulu kunikezile le ndaba ukuthi uyidlulise uyilethile uNkulunkulu le ndaba ukuthi asilethe asilethe kule generation, right? Specific town now is Grey Town. uNkulunkulu has chosen ukuthi ufuna sizomemezela indaba emnandi. Simemezele ukuthi uNkulunkulu nabantu bakhe Grey Town abakhethileyo to do his job. uNkulunkulu idolobha uqobo has put his name on behalf of KZN. Grey Town is like iJerusalem kwa Israel. Grey Town is like a strong city uNkulunkulu athi noma selidlule egazini noma selidlule ekhluphekeni noma selidlule impini kodwa uNkulunkulu kunabantu afuna ngalo noma selidlule ebuhlungwini obungakanani uNkulunkulu athi ngalo my grace is sufficient for you. Amandla ami abonakala ebuthakathakeni. Ngakho ke Grey Town, uNkulunkulu is calling you. Ngifuna ukusho, I want you to believe this. I want you to believe that uNkulunkulu may be speaking to you as a leader, but also I want you to understand ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe njengomuntu wase Grey Town ukuthi uzoba yingxenye. One of the greatest moves ezokwenzeka KZN izoqala eGrey Town. UNkulunkulu, like he chose iCorinth idolobha ukuze akwazi ukusindisa ama provinces ase Greece, njengabo Galatia, njengakobani. Wathi uNkulunkulu ngesikhathi bemhlupha befuna ukumshaya uPaul, wathi ungahambi Paul, kusekhona abantu bami la engibafunayo nengibadingayo, ungabaleka, kukho umuntu ozokuthinta. That's number one. Okwesibili, maye khuluma kanje uNkulunkulu wayesho ukuthi leli bandla leli ngifuna kube yilona elisaphaza noma elichitha indaba liyitshale yonke indawo. So ngithi kuwena ke uNkulunkulu akakubusise, awuzuhluleka. God is on your side. Awuzuhluleka, uNkulunkulu ungakuwena, uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu ungangibaleli ukuthi awufundile, ungangibaleli ukuthi awunamali, ungangibaleli ukuthi unama nezinto ezingakanani. Ngifuna nje ungitshele uze wena nenhliziyo yakho, uze nothando lwakho, uze nededication yakho kuNkulunkulu wakho, uze uzimisele ukuthi namhlanje ngizozwa ukuthi uNkulunkulu azangithande kangaka kwenze njani. Azangithande kangaka. It's an amazing grace. It's something that you don't deserve. It's something ongeke wathi ingifanele. It's something uNkulunkulu avela decide emaphakadeni umhlaba ungakasekelwe ukuthi usibanibana. Ake ngithi igama lakho nje uzama okuhle. uNkulunkulu emaphakadeni there's no significance egameni elithi zama okuhle, lona elifikile nje ekhanda lami. Kodwa uNkulunkulu uthi ungakazalwa there was a plan engangikubekele yona. Ngesikhathi uzalwa there was this plan engifuna yenzeke. Noma usewenzile izono, izulu belazi ukuthi kukhona uzama okuhle okhona, noma esesezonweni kodwa ukhona uzama okuhle, khona into okufanele ayenze. So ngicela ukuthi wena uma ulalela, ulalela lento oyizwayo uthi nami iNkosi ake ngithi uvuka esonweni, ake ngithi uphume ejele, ake ngithi uphume esibhedlela kade ulimela ugula, ake ngithi ubuya kofihla iy'hlobo zakho ucabanga ukuthi uNkulunkulu kulahlile, kodwa khumbula there is a plan uNkulunkulu ayibekileyo, ayibeka ngesikhathi usesengqondweni yakhe, usesempilweni yakhe uNkulunkulu ungakaveli wena phese. I remember uJeremia watshelwa nje kahle ukuthi ungakabi khona, uDavid watshelwa kanjalo, ungakabi khona, I knew your days, ungakazalwa ngalwazi usuku lwakho lokuqala ngazo lokugcina. So ngamanye amazwi useplanini likaNkulunkulu. KuJeremia umtshelile nje kahle uJeremia wathi aka understand this wonderful thing ukuthi engakazalwa engakabi sesiswini sikama wakhe, he was ordained ukuthi abe umprophet kwi ordination. Engakazalwa mase sifika la emhlabeni usuke setshelwa, I'm coming to Grey Town on the 2nd of November, I'm coming to tell abantu base Grey Town, lalelani, nikhethiwe umhlaba ungakasekelwa. IGrey Town ingakabi khona kodwa uNkulunkulu wayese decidile ukuthi there will be a city or a town called Grey Town. Kuzoba nabantu abanje ngoba uNkulunkulu wazi from everlasting, the previous everlasting to the future everlasting, uA uZ uAlpha uOmega. So that's what I want you to know ukuthi uNkulunkulu akakhethile ke this time. Ngicela wonke umuntu azolalela nansi le ndaba, angiyikhiphile yonke, angiyivezile, ngenzela ukuthi nikwazi ukufika niyizwe kahle semqondene nayo. Njengamanje ngikhuluma nawe ukukwazisa ukuthi noma ngabe ukuphi, ake ngithi useshane, please ngena eteksini uze Grey Town ngomhla ka 2 kaNovemba, siyaqala ekuseni ngabo 10. Ngicela noma ngabe kuthiwa usentembisweni, ngicela noma kuthiwa usematimatolo, noma ngabe phela usekids drift nasemsinga kuseduzane, eVienna kuseduzane, Seven Oaks nawe umenyiwe, Ngabe abantu base Mshwati abafanele inukufika kuse indawe yodwa yonke leyo ngithi bantu base Mshwati fikani nizogcwala uNkulunkulu uzokhuluma aninikeze ikusasa. I know the plans I have for you, plans to prosper you and to give you a future. So uNkulunkulu is coming to give the Grey Town a future. Siyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu Christu Jesu Bishop SP Msomi again. Ngizomemezela, ngizomema, ngizocela ukuba ningaphuthelwa indumezulu ingqalabutho eyokuqala ezoba se Great Town engajwayelekile by the nge instruction kaNkulunkulu athi I Great Town ngikhethile inabazalwane njengoPaul kade ethi uNkulunkulu ungaqala uhambe kunabantu bami abasasele engisafuna basindiswe. So I Great Town inabantu uNkulunkulu abakhethile idolobha lonke nendawo zakomatimatolo outlying places Shane Tembisweni nazo zonke ezinye indawo ezakhele lapho uthi uNkulunkulu ngicela uye eGreat Town ufike ungitshelele abantu bami ukuthi ngibakhethile idolobha ngilikhethile angikakazi ukuzisho zonke izinto ezizofela ngicela ufike uzwe ngoba you might just be the one person uNkulunkulu amfunayo because he wants iKZN isindisiwe and then bese siyadlula ufuna iSouth Africa isindisiwe and then bese siyadlula ufuna iAfrica isindisiwe. So bonana phi na siyobonana enhlala kahle ehholo lomphakathi eliseduze kwasesibhedlela. Sizobonana ngomhla ka 2 kaNovember siqala ngqo ngo 10 o'clock mina ngabo 8 ngizobe sengilapho ukuze ngikulungisele uthi ufika usubukhona so that sizokwazi ukuqeda. You might just be the person uNkulunkulu amfunayo. Ake ngikufundele njengoba kade sengike ngakutshela ekuqaleni ngathi ngokuba nginezinto engikubekele zona. Jeremiah 29 iverse lika 11 elijwayelekile laziwayo lithi ngokuba ngiyazi mina imicabango yami engiyicabanga ngani usho uJehova imicabango yokuthula kungeyobubi kungeyona yobubi ukuba ngininike isikhathi esizayo nethemba. Ilelo verse nje ngifuna ukukutshela ngalo bese ngixoxela indaba yokuthi uNkulunkulu noma abantu bangasivalela bathi uNkulunkulu wagcina ngeyikhathi eyindala abangcona abacabanga ukuthi basixoxela indaba ezingconywana kodwa abanye bathi nje iBhayibheli alikho kodwa ngicela ukusho uNkulunkulu has proven to us ukuthi usakhuluma nangalesi sikhathi. Hamba ubuze abazalwane base Assemblies of God bazokutshela ngobaba uBhengu owenza umsebenzi omangalisayo. Hamba ubuze kubo abazalwane base African Gospel bazokutshela ngoChiliza amadoda amile evangelini. Ngibahamba uye kobheka noma Faith Mission ubaba wakhona uNgidi owenza izinto waprove nanamhlanje kuNkulunkulu usaprove izinto ayishoyo nanamhlanje. So nanamhlanje ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu has spoken and chosen a people. Ngeke ngithi mina if you are an apostle uNkulunkulu gives you a special message. uNkulunkulu kunikeza a special people, akunikeze a special season okufanele ukhulume kusona. So in other words nanamhlanje ke apostolically ngobupostoli uNkulunkulu has said let us pronounce a Great Town for iKZN, specifically Great Town for specifically iKZN yonke ukuthi yona uyichoosele ukuba beke igama lakhe. Nanamhlanje uNkulunkulu speaks to other people kodwa ngephutha kuyenzeka ukuthi umprofeti mayethunyiwe abantu bangakwazi kumbona njengoba noJesu waprofetwa uthe mayesefikile abantu abafika kuyena bazange bamuzwe. Ngicela ukuthi uNkulunkulu akusize ungabi nephutha lokuthi ungamboni umprofeti esefikile ekhaya ephethe indaba kaNkuluNkulu ngoba egcineni the very message uyobuzwa yona kuthiwe wafika nje umprofeti uJona ngoba wafika nje umprofeti uJeremiah uIsaiah wafika wakutshela indaba zikaNkuluNkulu kona ngoba waye umuntu njengawa unakanga ngithi kuwena namhlanje uNkuluNkulu akakayeki nangesikhathi ezoletha indodana yakhe wayiletha njengomuntu yazi yayibiza njengendodana yomuntu ngithi kuwena uNkuluNkulu akakwenzele okuhle uvuleleke ingqondo ivuleleke inhliziyo ukuba uyizwe lento khona la uPaul ekhuluma khona ngesikhathi eshumayela lithi iBhayibheli wambona lo muntu ukuthi unokukholwa kwanele ukuthi asindiswe. I'm praying for you ukuthi ube nokukholwa okwanele ukuba usindiswe uNkulunkulu akufake in his great move ngoba abantu abaningi bayasindiswa kodwa bafana nabantu nje abavele bayichophela abageza bagqoka kahle bashama perfume bese behlala endlini bayikhiyela ukuba bangabe besangcona kodwa uNkulunkulu uJesu wagqoka i-overall yomuntu wazosebenza wangena odakeni wakhipha thina esasodakeni ukuze uNkulunkulu amnikezele igama eliphezulu kwamagama onke nawe God is calling you to his fold nawe uNkulunkulu is saying wozuzolalela ngoba mawusindiswa usindiselwa imisebenzi emihle there are things uNkulunkulu afuna ukuzenza eGreat Town mawe ufuna ukuzenza eGreat Town uzenza ngabantu akazenzi ngomlingo ufuna abantu abanhliziyo yabo iyavuma abesetshela bona ukuthi abenze njani njengoba sizofika nje eGreat Town uthola abantu benhliziyo yakhe njengoba athola uDavide ukuthi umuntu wenhliziyo yakhe uDavide waliqeda icebo lakhe wabusa for 40 years uNkulunkulu wambiza njengobaba kaJesu ngenxa yokwenza kahle ngithi ke kuwena you may just get into this grove yokuthi uNkulunkulu asebenze ngawe ngithi mina ungesabi ungatatazeli noma ngabe ubani noma ngabe ukusiphi isimo uNkulunkulu uthi kuwena you may be the person engimfunayo ngithi kanje mtaka baba asibonane mhlaka 2 Great Town enhlala kahle hall eduze kwesibedlela sobe sesikhona silinde wena muntu wase Great Town mangithi Great Town ngisho all surrounding umzi umvoti municipality let's call it umvoti municipality bonke abaphansi komvoti guys you are chosen guys you are called amen
Siyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu Christu Jesu Bishop SP Msomi again ngizomemezela ngizomema ngizocela ukuba ningaphuthelwa indumezulu ingqalabutho eyokuqala ezoba seGreat Town engajwayelekile by the nge instruction kaNkuluNkulu athi iGreat Town ngikhethile inabazalwane njengoPaul kade ethi uNkulunkulu ungaqala uhambe kunabantu bami abasasele engisafuna basindiswe so iGreat Town inabantu uNkulunkulu abakhethile idolobha lonke nendawo zakoMatimatolo outlying places Shane Tembisweni nazo zonke ezinye indawo ezakhele lapho uthi uNkulunkulu ngicela uye eGreat Town ufike ungitshelele abantu bami ukuthi ngibakhethile idolobha ngilikhethile angikakazi ukuzisho zonke izinto ezizofela ngicela ufike uzwe ngoba you might just be the one person uNkulunkulu amfunayo because he wants iKZN isindisiwe and then bese siyadlula ufuna iSouth Africa isindisiwe and then bese siyadlula ufuna iAfrica isindisiwe siyobonana phi na siyobonana enhlala kahle ehholo lomphakathi eliseduze kwasesibhedlela sizobonana ngomhlaka 2 kaNovember siqala ngqo ngo 10 o'clock mina ngabo 8 ngizobe sengilapha ukuze ngikulungisele uthi ufika usubukhona so that sizokwazi ukuqeda you might just be the person uNkulunkulu amfunayo
Ngiyakholwa ukuthi ubusekile kulawo mazwi baba uBishop SP Msomi awalethile asitshele khona ke mina nawe asibona neGreat Town Great town, Mkungu Ndlovana, umvoti. Uyayibona nje leyo nto leyo. Mina nawe sibonane khona, batshele bonke. Enhlalakahle, batshele bonke. Ematimatolo, batshele bonke. Eshane, batshele bonke. Ma respect, batshele bonke. Ngabala ngithini? Everywhere, please, ngicela ubatshele bonke. We're gonna meet there. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, I speak life, healing, and deliverance for everyone that needs you right now. I speak life, I speak peace, I speak joy. Let everything be done in Jesus' mighty name. Amen. I declare. Mina nawo asibonane ke khona ke Mgungu Ndlovana. Enhlala kahle eholo lomphakathi. Mina nawo, see you there. Bless you.